aka m na-enye ndụ m niile. Enyi ihe niile m nwere n'ọba aka ya. O doro m anya na ihe o jiri kpọọ bụ ka m soro wee. Ebe nchara na-agaghị eri alaeze ya, ma alaeze mgbe ebighị ebi.
Alaeze ya, Alaeze.
eze mwebi ebi.